Te kau māwaru ngā tau o Te Kehu Butler, engari ina ke te nui o ngā mahi whakahirahira ku oti ke i aia. Nō nā noa nei i toa ai a Te Kehu i te whakataetae eke ngaru mā ngā rangatahi o ahi trairia whānui. Ko ia te tuatahi o ngā uri o Aotearoa kia toa i roto i taua whakataetae i te 22 tau ko Maz Quinn te whakamutunga i te tau ko tahi mano iwarau i wa te kau mā ono. I kōrero a te Rina Kowhai ki tēnei whetū maiangi o te aoha kinekina, a ka rongorā ia he hiahia tō Butler ki te waihanga rautaki e tokomaha ake ai ngā Māori ki ngā whakataetae eke ngaru ngai o te ao.
Ko ia te kai eke ngaru tuatahi no Aotearoa, ko taunakitia e Red Bull, he uri Māori i poipoia i tauranga moana.
So proud to be a Māori and to represent our Polynesians and all that, so I'll be repping them forever.
I ngā tau kua pahure, kua pūkeitia ngā tohu toa a te Kehu Kehu Butler i ngā whakataetae pēnei i te taumā heke heke pro junior me te Grom Search. He oi e manako ana ia, ka te pūtonu te hunga Māori e whai ana i te hākinakina nei.
Just trying to make another pathway for heads of the Māoris and all Polynesians and, you know, it's not just like rugby and league, you know, I want to... Yeah, bring them into surfing too, because we're all voyagers, so you know we all have a connection to the ocean.
E kai ngā kauana te whānau katoa ki ngā mahi kai ke ngaru, ia tau ka whakataetae a Butler ki te taha o tōna pāpā, a kai ke ngaru hoki tōna koro e whetu tau te pakeke. Engari e harikoa ana ia ki te hoki mai ki te noho tahi ki tōna whānau i ngā wiki e toru, kua pahure.
Soaking up my time with a whānau down in the mount and done a couple surf missions with some of the bros, so yeah, nah, just enjoying home.
Ka wehe atu a Butler ki Poi Piripi ki te whakangungu i mua i te whakataetae katu ki te whenua Philippines.
Oh, big competition over there, heaps of the big boys use that event as like a bit of a warm-up for the end of the year, so yeah, it'll be a big event and just looking forward to it, eh? Just giving it a crack.
Hei tērā wiki, pakangai a Butler ki te whakataetae Sukagol Cloud 9. Te Rina Kowhai, te Karere.